Ya ndifuna ndikulandireni kuli konse kumene tili masanano pa nthawiso imene Ambuye atikomera mtima kutipatsa kuti tikhoza kupitiliza pa moto wathu umene timagawana masiku awiri apitawa, kunena kuti Gideoni agumula maguwa a mafano, aphwanya guwa la mafano. Ndiye tinaona ndithu kubuku la Oweruza chapter 6 pa verse ya 25 kumene amaonetsa, unena kuti no Gideoni ngelo wa Mulungu anamfikira, ndiye amamuuza kunena kuti ngwaziwe wamphamvu iwe, ndakuti Gideoni pokuona mmene iyeyo amadzionera, komanso kuona kuti no anthu amtundu wake akunzunzika ndi adani awo, akusautsika, ngonena kuti ndiye pakabwere mawu ona kuti wamphamvu iwe ngwaziwe, komanso poyang'ana na kuti banja lathu ndi anthu osauka ife, anthu amene tilibe kina kalikonse, tikuchoka ku banja loluluka, banja losadziwika, banja limene mu mbiri ya dziko lapansi tilibe mbiri ne iliyonse. Kodi angwaziwo nkukhala ife? Kodi amphamvuwo nkukhala ife? Ndiye timaona ndithu na kuti Gideoni sanapeze mphamvu chifukwa cha iyeyo Gideoni wake ayi, kapena kuti ino chifukwa cha mayi ake mbambo wake ayi, kapena dera ma kuchokera ayi, kapena maphunziro, kapena ndrama zimali nazo, koma kuti ino Gideoni anapeza mphamvuzi foti ino wapangidwa impawa, kapena ino wapatsidwa mphamvuzi ndi boma la kumwamba. Anti mphamvu zimenezi anali ndi mission imene kumwamba kumafuna kuti achite, ndikuti choyambirira kwena akaphwanye maguwa amafano pamene pamachitikirapo sembe zopereka kwa milungu yakufa amene amatchedwa abala. Ndiye zinachitika onea kuti no anamuuzanso kumwamba kuna kuti no uphwanye fano limene alikapo limene akulitcha kuti balalo, uliwazewaze nkhuni ndipo ukaliwazawaza udziatse moto, ndipo moto upangepo makala kuti uyikepo undiperengere nsembe kwa ine Yehova Mulungu wa moyo. Ndiye timangoona unena kuti milungu yosema si milungu, koma Mulungu wa moyo ndi amene timamfotokoza kuti alipo, amene alenga kumwamba ndi dziko lonse lapansi, amene sitisowaso kuti no mwina ena achitolemba buku kuti no apange pruvu kuti Mulungu ndi wa moyo, koma kuti no alipo ndithu, anagonjesa imfa ndipo anauka ali ndi moyo, ndipo ngonena kuti amadzionetsera pamene akapolo ake anzakazi ake asonkhana ndi kulemekeza dzina lake. Amatsika kuchiritsa anthu, amatsika kumasula anthu, amatsika kuvumbulutsa zinsisi zimene zili zobisika, for Bible fotokozo kuti zimene zili zobisika pamaso pa anthu, pamaso pa Mulungu zimakhala poyera. Ndiye timafuna ndithu amainda abambo leroso tipitilize kuona ndithu za mutu umene kuti Gideoni agumula aphwanya maguwa amafano. Ndiye timafuna ndithu tioneso lero pamene tikupita ku buku la Yeremiya chapter 23 pamene pomautsogolera kuti mawu akutsutsa busa osakhulupirika, pa vesi ya 29 pamene akuti kodi mawu anga safanana ndi moto ati Yehova, ndi kufanana ndi nyundo imene imaphwanya myala? Akufotokozonena kuti mawu a Mulungu ndi amphamvu amene akufusa fuso, tsunati mafotokozo anasonena kuti Mulungu mwina mwina amafotokozo onena kuti kodi ngati inuyo bambo anu asapempheracha, mumati mukafusa mayala amakuguliani mayala kukupatsani, mukafusa kuti tufuna bread sati nga chimwala nkukupatsani, amakupatsani bread monga mwafusa, ngoona kuti no mukapempha nsomba amakupatsani nsomba sakupatsani njoka, nzionera kuti komano ineyo mundigayikira bwanji? Ndiye ndimati kutera kuziwa mavese ena Mulungu amafuna ife atisake sake kuti no atike pamodzi kuti no atumbe chikhulupiriro. Mwachitsanzo bukhu la Masalimoso amafotokozo onena kuti ngoni na kuti tatani tuoneni Masalimo 94 Masalimo 94 kumene kosokuli mawu amene amafotokoza mawu ofunikira kwambiri kuti no tikhoza sokugawana Masalimo 94 verse 28 pamene pofuna sotuone verse 8 akuti zindikirano opulukira inu mwa anthu ndipo opusa inu mudzachita mwa nzeru liti kodi iye wakupanga khutu ngosamva verse 9 imeneyo kodi iye wakuomba diso ngosaona ndiye timatha kulimbikitsana na kuti no mavese nawa Mulungu amangofuna kuti no atuonetsere zokulu wake zamphamvu yake kunena kuti no dziko solina Yesu upanga mistake kupha Yesu kunena kuti uyuyu akutisokoneza madongosolo athu achipembedzo akulankhula za chilendo akufuna kusokoneza anthu achotse muchilamulo apange zimene yakufuna ndi chimenge chide futana naye kwake ifeti ngumupha tikagwirire kumanda ndiye anthu anapanga chimenecho mupulani yakuti tithane ndi Yesu kumasana dzione yakuti no kungopha kokha kukupha Yesu ngone yakuti no adzala chikhristu kudziko lapansi anthu anapanga mistake kupha dokotala la Yesu ndipo atamupha iyeyu akuti no atakamuika manda Yesu anachiritsa manyazi manda mkutulukamo wa moyo anthu ena amati aujauka hey aujauke fo munthu akagidwa kumanda anthu apa ntundu amapita ukasonjola kuti aone kuti odi mkuluyu ngoti sana sanduke fisu kudzavura dzivutavuta mudzi sana sanduke chinyama amene yikuti no akozo mabwera usiku anthu ena anayeselera kuti mwina akozo kukudzukaso koma anauka chinyama anauka fisi anauka nzukwa anauka zinthu zimene nkhumba ndi zina zotero ena njati koma ngone kuti Yesu Kristu analowa manda Yesu wa moyo analowa manda wa mphamvu analowa manda ochilitsa analowa manda iyeyo mungaliri ndipo anatulukaso wa moyo ndipo wa mphamvu ndipo udabwitsa ndipo uchiditsa ndipo masula ndipo ali ndi moyo mpaka na kale kale ndiye timafuta kuzonena kuti no anthu munthu amali ndi moyo simusiwekeraso kuti mulembe buku kuti noti mpange bluvu kuti banda ali ndi moyo chifoti anthu amali ndi moyo munthu wa moyo amadzipanga show ofuna kuti no amadzionetsera kuti no ndili ndi moyo amadzuka ndikumaya nkhula nda anthu amadzuka amapita ku business amadzuka amapita ku nchito amadzuka opita ku chalichi amakhala machitachita onetsera kuti no munthu ali ndi moyo mununguso kuti ali ndi moyo amaonekera pakati pa abale pakati pa alongo zimakhala zomvetsa isoni kuti no tinkamba ina kuti ngwa moyo koma sitina muoni akuchitachita ndiye ngone kuti no Mungu amene anaonekera kwa Gideon amafotokozone kuti anampeza ali kupanga akunjenjemera koma ngone kuti no Mungu anagwirisa ntchito ngero na kuti no wamphamviwe ngwaziwe put yourself together kuti no ndikugwirisa ntchito ndipo bali ntchito men foto kandigwirire ndifuna ukaphwanye maguwa amafano ndipo ukakaphwanya ndifuna kuti no ukamange guwa langa ndipo ukatenge ngombe undiphere nsembe ndipo nkhuni usadandaule uno nthawi inoyo zoti sikupita sokutchire kumakasakasaka dzitsa kapena makala kuti undipatsire nsembe phwanya chimulungu chawo chotchedwa Balaji uchiphwanye uchitani uchimwaze waze nkhuni ndipo ukoleze ugwarire undipatse nsembe ndiye timaona Gideon atapanga chimenecho mothandizidwa ndi boma lakumwamba ndipo anthu anamuukira kuti ife Gideon timupha chifoti no sanga phwanye ife mulungu wathu yaye sanga pange zimenezi ndipo ife ulitulutsire Gideon amawuza bambo wake urutse mwana wako ukaponye pabwalopa timuchite fezomwe tinapangana amene uyu amene adziweso sangati pwasulire mulungu wathu sangati pwasulire fezi tumwe dzathu sangati pwasulire fe guwa lathu ndakuti bambo yake Gideon analankhoonera kuti no ngati abala ali mulungu munsiya abala adzinenere mulandu yekha ndiye ngoona kuti mafano ndi dzinthu dzosema dzimene bukhusula Yeremia likufotokoza Yeremia chapter yani Yeremia chapter 10 pa verse ya 4 kunena kuti 10 toneni Yeremia chapter 10 pa verse ya ya 4 akambonena kuti akuti tentambeni pa verse ya 3 akuti mafano ndi achabe Yehova ndiye this 3 pakuti miyamba ya pakuti miyambo ya anthu ya chabe pakuti wina adula ntengo nkhalango nchito ya manja a Misiri ndi nkhwangwa verse 4 au kometsa ndi silver ndi golide au chiri kiza ndi misomali ndi nyundo kuti usasunthike mafano akunga ntengo wanchenjeza osemasema koma osalankhula ayenera awanyamule pakuti sangathe kuyenda musawaope pakuti sangathe kuchita choyipa mulibeso mwayiwo kuchita chabwino chifukwa palibe akunga inu Yehova muli wankulu ndipo dzina lanu lililalikulu ndila mphamvu tipemphere Ambuye mukwezeke mutamandike chifukwa chakuwerenga kwa mawawa tilalikireni tiphunzitseni mudzina la inu Yesu tapemphera amen afuta kuzonena kuti Mulungu wathu ndi Mulungu amene ndi nzimu ndeti mafotokozirana dzana kunena kuti no Mulungu moti Mulungu ndi dzina lopanda mwini lili nkhati dzina lakuti nyamata dzina lakuti no ababa dzina lakuti amai ndiye timafotokozonena kuti zonena kuti no Mulungu oona ali ndi dzina lake ndi chifukwa chake Mose akuitanidwa ali kuweta nkhosa za mpongo zwake Yetero anapizuona kuti no chitsamba chinamba kuyaga moto ndipo anamva kuti no Mose ndufa ndikutume ndamva kulira kwa ananga kudziko la Egupto upite ukatulutse ndiye Mose sana kuti ndamva maitanidwe kwamba kutamanga ukalankhula za Mulungu Mose anafuna kuti adziwe Mulungu milungu ilipo yambiri mbiri Mulungu amene mukundituma kuti mpite nkhawu za anthu amene wowo mwina akandifunsa munthu funso kuti Mulungu akutuma iwe ndi ndani ndikayankha kuti chani Ambuye kunja kuno milungu yachuluka simwe anoyi ndiuzeni ndi Mulungu anamuuza dzina lake ndiye timafuta kutsunda kuti no Mulungu ali ndi dzina lake ndi Yehova amene alibe chiyambi alibe matero ndi self existence ndeti mati amene yo akachita kanthu anthu akumpatsa maina akachilitsa akumpatsa Jehovah Rapha akamasula akumpatsa dzina deliver akatani akapulumutsa akumpatsa dzina Jesus for Jesus ndi Jehovah salvation ngone kuti no mukaweni ngabukhu la Mateyu chapter 1 verse 21 ikufoto kuzoti anabwira Mulungu dzapulumutsa anthu kumachimo awo ndiye ngone kuti no Mulunguyo akapereka ntendera akumutcha Jehovah Shalom akapizoti no akamenya nkhondo akumutcha dzina Nisi akapatsa akumutcha Jire ndiye timafuru kuzona kuti no komano munthu polankhula samaonetsa capitalize kuti no kodi Mulungu akumfotokoza iyeyu chifuti Mulungu woona Yehova amalembedwa ndi capital letter tikamalemba nchizungu jiwa kama khala wankulu tikamalemba nchijewa emwe kama khala wankulu ma small letters wa amaonetsera gods kapena kuti no Mulungu wa emwe wa ngono ndi mafano wa ndiye timafuna kuzoona kuti no munthu kuti ngandziwe bwanji munthu akubwera kuti ani mulungu wange ayo ndipangirezi mulungu wange wanditere akunena mwene kuti no mulungu wanthandiza akunena chibwenzi chake mwine foja madilo amasowera pa dziko pano ndikumati mulungu wankweza ndiye timati kuti tinziwe munthu amene kuti atumikira mulungu wa moyo kapena fano ngone kuti mangwirira muzinshito chifoti no mulungu wa moyo oyerayo amadana ndi chimo ndiye apapa kufotokosa kubukhu la Yeremia chapter 10 kupa verse ya 3 utseka musi kunena kuti no anthu akasema mitengo ndi ndikumpatsa misiri ndikugoba ndikupeza kuonea kuti no ndikukometsera ndi silver ndi golide ati ndikuimikira ndi misomali ndikuchupanga kuti no uyu ndi mulungu kumpatsa dzina ndikumachipembedza anthu machilambira anthu kumachiimbira ndikumati chimezvo mulungu ndi anthu amapanga zimenezo pa bala ndi akuti no boma la kumwamba pofunula thandizana Israel anazo kuti zitekatu kuti ngakuthandizeni pakati pano pali machimo choncho pali mafano choncho pali maguwa mafano ajani amulungu wanu wakufa amene mukumpembedza mandisiyene mulungu wa moyo kumapembedza fano ineyo chimene ndingayambirire ndikufuna munthu woti ndigwirise ntchito choyamba aphwanye mafano amene wawa akaphwanya amange guwa ndipo akamanga guwa andiperekereni nsembe mulungu wa moyo ndipo muone zimene ndingakuchitireni ndikuthandizeni ndikumasuleni ndikulanditseni ndiye timafoto ndiye akuonetseni akuti no akuti Gideoni anapeza kuthekera kumene kuchifoti no anaphatikizana ndi Mulungu. Ndeti malimbikitsana tsugwiro nayo kuti no kuteleku ifeyo paifetoka ifeyo kuphatikiza maya athu kuphatikiza abale athu sitingathe kwedakhala kudzadza lole paifetoka kamudzi onse silingakwanitse dziko lonse koma ifeyo tikaphatikana ndi Mulungu wa moyo Mulungu wa mphamvu zonse tidzakhana kuthekera kukatha kuphwanya maziko osiyana-siyana amaguwa amene anakhazikika kudziko lapansi maguwa amene anthu ambiri akulugutika maguwa amene anthu ambiri avutika mabanja akhala kutha chifukwa cha nsupa za anthu zimene akanenelera iwo zimachitika ngone kuti no kutere kukulidzi mphonda zimene anthu anadziveka mikanda zimene anthu ati dzimapuma kaya dzimatani kuli maguwa osiyana-siyana amene pakusowekera munthu amakhuzo dziko nzekeretsa kuti ambwe ndakonzeka ine ndili pano kuti ngati mukufuna wina so kuti akhozogumula maguwa akundima ine ndili pano ambuye mundigwirise ntchito ndikaphwanye zimene zozo ndipo tikamange maguwa okulemekeza kumwamba kunena kuti tikalalikire fe uthenga wabwino tikaphwanye maguwa amene wowo kakuti dzimabutulo dzimene anthu anatseka ndikunenelera mu zinthu kuti uje sadzachita bwino kufikira amayi auje agogo ake akuti akuti adzadzuke kumanda fona akamalankhula choncho amadziwa kunena kuti no palibe amakhoza kudzadzuka kumanda ndikuona amatchula kuti iwe sudzachita bwino pokhapokha mbuya kwa auje adzadzuke koma iweyo kuyenera udzuke motsutsana ndi mawu amene kuti no Yesu amene ndankhulupirira analowa mmanda ndipo anatuluka ali ndi moyo ndipo nkhati zanga zinaneneredwa kuti zife zanga zikhala ndi moyo futi amene ndankhulupirira ali ndi moyo ena amatenga mankhwala kwa manga pa nsalu ndikumanenerera kwa kumanga mfundo pa nsalupo ndikaponya toilet kutere kunzoti mulungu anayo mphamvu amakufoto kuzobukhula Yeremiya 23 verse 29 nakuti kodi mawanga safana ndi moto umene umanyeketsa kunena kuti mulungu anayo mphamvu yokalowa angakhale pamene panatayika kansalu kamene koko pamene panatayika mphamvu imene yoyo kandi botolo limene anthu anatenga chinthu nkuponya mbotolomo namati uyu ndi uje tikummanga ifeyo sadzaona somwayi adziyesayesa kumasidzi dzitheka moyo wake okhala ndi malire ndiye ngoona kuti mulungu ndi mulungu woopsa amene afoto kuzoti mawu anga kodi ineyo safanana ndi nyundo kapena kuti hamala kulankhula kwina imene inayo mphamvu ya kuphwanya mabotolo amenewo kutere ungakhale munthu wake sangamvetse kunena kuti no zatheka bwanji botolo limene kuti lisweke chifoti mamuona mulunguyu akuatenga anthu angakhale anthu ali ndende anthu atatsekatseka ndende ndikuika zilonda akuti kutseka nditse kudzachitsulo makiya ali muthumba la mulonda koma mulungu amatulutsa anthu ndende anthu alonda alipompo ama akuti no Sao Paulo ndi Sila atalemekeza mulungu dzitse kudzandende dzinatseguka ndipo palibe amene anatsegula chitseko chimenecho koma mpamvu ya kumwamba inatsika ndikutsegura chitseko mubweni ngabukula machidwa atu muchaputa 12 afoto kuzonea kuti no Herod atapaya kubo akuti anthu anantama ndipo mawa lake anakonzeka kuti mawa sotukumana pano mawa tukudzaphandani Petulo koma kuti ekerezia anthu okhulupirira akuti anakangalika ndikupemphera ndipo kumwamba kunatsika ndikulowerera ndipo akuti dzitseko atani towerenge machitidwe atu mu chapter 12 kwakuti no ekerezia anthu okhulupirira akuti no atamva kuti mbale wathu ali munyengo yopweteka siza masiku ano munthu akhala mvuto kumanseka koma anthu awo akuti no anakhala ndi nthawi yakupanga intercession kupemphera kwa mulungu wawo kuti ambuye musalole mutithandize ofikira kapolo wanu atuluke ndende akuti Herodi anzunza mpingo namupha Yakobo naponya Petulo ku ndende Petulo apulumuka ndende ya imfa ya Herodi Verse 1. Koma nyengo imeneyo Herodi mfumu anatira manja ena ampingo kuachitira zoipa. Ndipo adapha ndi lupanga Yakobo mbale wa Yohani. Ndipakuona kuti kunakondweretsa Ayuda anaonjezapo na gwira Petulo. Ndipo awo ndi masiku ankati opanda chotupitsa. Ndipo amene adagwira anamuika ndende napereka kwa maguru anayi alonda lonse anayi adikire iye alonda anayi osa anayi adikire iye ndipo anafuna kunturutsa kuti kudza naye kwa anthu atapita pasaka pamenepo ndipo Petulo anasungika ndende koma mpingo anampempherera iye kwa Mulungu kosalekeza ndipo pamene Herodi anata anturutse usiku umweo Petulo anali mkugona pakuti pakati pa usiku pakati pa asilikali awiri omangidwa maunyolo awiri ndipo alonda akukhala pa khomo anadikira ndende afuta kuzonera kuti no anthuso anapanga mistake imene Herodi ndi anthu ake amene amalondalonda anthu okhulupirira ndipo akuti no atapha Yakobo nzione akuti no akuti anakwezeka mtima anamva matama futi no padziko pano pali choncho munthu akapanga chinthu anthu nkombera manja anthu nkunchemerera munthu jama kwezeka mtima kuti ndapanga chinthu chabwino mungadzaona anthu afuna kumenyana pamalo ndi anthu ena amakatenga doti kuti amafuna kumenya aphume dothiri ndiye ophyakizira ndiwu amatha dotisiyongoli kuthula pasi winaso phumaso munthu akamachedwachedwa uyoso amangoti waphuma basi ati nkhondo itani ikhale ndiye anthu amamba kumenyana anthu kumati uche iwe nkumadzi kukweza mtima kuti ine ndinekatswiri oti nkamenya chimodzi munthu amagwa nkatere mzimatere kapasimatere koma ukangwetsa nzakoyo nkufa anthu omwe ajama kuchemereracha amabwira nkukugwira ndomati aya amandipota dala ine tufuna basi pamando kumapita gazi patseni mala anga danthu amakuzotino upita kuti pokuti iwe ndi amene unaambitsa izizi ndipo ngoona kuti sunganyamuka kufikira nzakoyo adzuki kuti kumene ndikulankhula pano alipo ambiri amaanadutsa mu zimene zozo akumachemerera anthu anapanga chosakhala bwino ndipo anthu omwewo anagwira lero ali ndende lero akuvutika kutere kwakuti Herod atapha Yakobo anthu anamchemerera nakwezeka mtima nati sindirekera pompo mawaso ndikupha Petulo koma kuti no akuti atamuika ndende atamanga maunyolo miyendo komaso manja naikira alonda kuti adzimgonera pompo adzimuyang'anira akuti enaso nkukadikira pa khomo Bible foto kuzonena kuti kumwamba kunalowerera ndipo kumwamba kutalowerera maunyolo amene Petulo anamangidwa nawo mnyendo komaso ndikumangidwa nawo manja akuti maunyolo anamwetsuka maunyolowo analagatika pansi ndipo dzitseko dzimene anthu anadziloka dzimatseguka alondawo alipompo dzibonga manje ndipo ngone akuti no sikuti sokapena kuti ana agona ai ngoti analipompo koma Mulungu wathuyu akupanga njira popanda njira Munguyu ati mpaka na chigeti chachikulu chimene chinali chigeti chachikulu chachitsulo choyangana kumudzi kuti chigeti cho chakundende akuti chinatseguka Petulo ndikutuluka mothandizidwa ndi angelo ndiye timaona une kuti angakhale so pa machidwa atumwi 4 kumaso 5 une kuti no atatsekera so ndende atumwi ngone kuti Mulungu anatulutsaso ndiye afuti kusunga kuti mau anga kodi safanana ndi nyundo mau anga kodi salingana ndi moto umene umanyeka anthu akhoza kuti dyetsa ife dzinthu anthu akhoza ife kuti mwetsa ife dzinthu anthu akhoza kuti sambike ife dzinthu mwina kupanga chovala chathu ndikuchipangira zinthu koma Mulungu ndi wamphamvu andali ni mphamvu yoposa mphamvu ya kundima ngone kuti no kaya anthu akhoza kudzitama mwina kumatchuka maina osiyana siyana mavuto amamachitika pa dziko pano ngone kuti ukatsegula khutu lako kuti udzimva zakuopsha kwa ina yake amene ndamatsenga ndamfiti kapena ndamphamvu zina zake ngone kuti chikhulupiriro chako chimabwira kuti amadya ngupsha kwambiri koma ukatsegula khutu lako kuti udzimva zokulu wa Mulungu ngone kuti chikhulupiriro chako chimaumbika kuti no Mulungu wathu ndiye wamphamvu ndamene analenga Satana futi no Mulungu analenga Lucifer ngero ngero atamutapezeka chimo mkati mwake anamutsu anamugwetsa ndipo anasandulika utsutsa opponents kapena kuti Satana ndiye ngone kuti no Mulungu wathu ndamene ali wamphamvu ndamene ali wankulu amena futi kuzona kuti anthu atamwika manda Yesu anatuluka wa moyo ndipo akuti no manda amena anthu anantsekeramo akuti no chimwana chinakunkhunizika ndipo alonda amana dikira manda anagwa ndikukomoka chifukwa cha mphenzi imene inaamenya Yesu Kristo akutuluka manda ndipo anthu anadabwa kuti no zone kuti no Yesu jawa kalaso moyo ndipo akuti alonda anathamanga kwa akulu akulu amana uzuri mukadikire mandawo kuna kuti ife ntchito taisiya ndipo zomwe taona ife sindizo munthu jadi ndi mwana wa Mulungu munthu jadi ndi Mulungu ndi wamphamvu ameno jadi ndipo ine ntchito ndaisiya panopo ndikachitira umboni mawa Mulungu ndipo akuti anthu anabwera akuti kwazo tino musanyamuke mabwera ndi uthenga umenewo panopo kuti Yesu wauka koma panopo mukamachoka pano ndalama ndisi mupite mudzikalalikira kuti no wabedwa ophunzira ake anabwera kudzamuba ndetsone maforo kuzoona kuti pamene papakulalikidwa uthenga magulu awiri kuteko anthu ena mano molalikira chiona ndi cha Mulungu kuti no Yesu Kristu anafa kuti chilamulo miyambo yonse imene machitika mpangano lakale inalephera kuti mulumikidzitse munthu ndi Mulungu chifukwa chino kata nimene kizidwa mukachisi imaimira kuna kuti pali gapu pakati pa munthu ndi Mulungu ndipo chilamulo mwakwesa kwake ndi miyambo yake inalephera kumuyanjanitsa munthu ndi Mulungu mwanchito za anthu zinalephera kumuyanjanitsa munthu ndi Mulungu koma imfa ya mbuye wathu Yesu Kristu Yesu akufa pa ntanda akuti nthawi yomweyo chinsalu chankachisi chinangambika pakati ndi chinsalu chimene chinali champhamvu choti mpeni sungathe kung'amba olomfuti sunakatha kuching'amba koma ifa ya Ambuye Yesu inang'amba pakati zimene zikuimira onea kuti mwazi wa Yesu ndumene uli wokwanira kumuyanjanitsa munthu amene ali pa udani ndi Mulungu tino akhaleso pa ubale ndiye afuti kuzonea kuti zone yakuti no Yesu Kristu atangofa pa ntanda chinsalu chankachisi chinangambika kuna kuti no pali kuthekera tsono kuna kuti no munthu wina aliyense amaya abamba akakhulupirira Yesu akusandulika iwo mwana wa Mulungu ndifoe kabukhulalo machaputa fili maforo kuzone yakuti no Ayuda Majuis ngakhale apatsidwa chilamulo chilamulo sichinathe kwalungamitsa chilamulo chinali ngati tochi kwa iwo kuti chaonetse kuti no aone nokonoko kapano doko doko amene ali ndi ushimo kuti no afune kuti nanga mene tili doko doko chonchi ndeti pange bwanji kuti feteretsedwe. Ndefuso limene ule atandizile kutino adziwe kutino we need a savior kutino atitandize. Na usuwa mitundu akusuwe kila sumpurumutsi atandizike. Ndeti mati Mungu watsegereza Yuda, Mungu watsegereza mitundu wa migantanda pakati. Kutino muyuda akakulupirira akala mwana wa Mulungu. Mwa mitundu akakulupirira akala mwana wa Mulungu. Ndiye ngone na kuti kulibe muyuda, kulibe hereni, kulibe zota wanda abwana awangosa uka, kulibe zotu uyungwa nkazi uyungwa muni, alesaka kulupidida, akukala ukulupidida, paliba malandira kuchu yukulupidida, ndiye Mulungu akakala mamayo, akala Mulungu nkazi, akala mawa, akala Mulungu wa muna, Mulungu ndinzimu, ndipo atakala Mulungu, choncho, mawina aliese, ameni wa nkulupidida. Ndiye tufuru kuzone akuti, Yesu Kristu atauka kwa kufa, akuti alonda na tamanga, kwa gulu akulu ansembe na gauzuri nkuruja nkuruja wauka ndipo efeti na kuomu uka bambu ndipo eni nshuru nda isi ya ndani kakuti ya yi inu somu sapupurume ndalama isi tabila ni mudzika aligira kutino andu anamuba Yesu sana uke ndiye tipafuru kuzone akuti pakuchuluka mautenga awiri andu ena akupondereza chonadi kusalikira mona ntima kuta aonetsere unia kutino panopo ngone kuti wina aliyense alindufulu okunkhulupirira Yesu ndikukhala mwana wa Mulungu. Lero anthu anasoka chikata ni chija manjira ina anthu amene akulankhula kunena kuti no zone yakuti Yesu sana uke sala nkhula chonchoyi koma machitidwe athu timaonetsera kunena kuti no ngati Yesu sana fe ngati kuti no pali wansembebe ndipo inadzipanga kuti ine ndine wansembe nonsenu simungapemphere kwa Mulungu sanga kumvereni okupemphereani ndine mukafuna mudzipereka ndirama kwa ine ndikopemphereani kwa Mulungu ndiye tisizachilendoyi chifukwa chino ena atalandira ndirama ngone kuti anasintha chona adi chimena chona maso awo ndikumakala nkhula zabodza chifukwa afumbatisa ndirama lero anthu chifukwa chofuna ndirama akupanga twist chona adi bola kuti ndirama zirowe mtumba koma kuti tikala nkhula chona adi ife ngoti sitikadi ya kunyumba. Ndiye timafoto kuzone ya kutino Mulungu akufuna anthu amene akhoza kulolera una kutino ine ndilipano Ambuye kuti mundigwirise nshito ndikala nkhule ndikafotokoze chimene Ambuye mukufuna kuti dziko lapasi likamve chimene mukufuna kuti kuntundwa kwathu anthu akamve chimene mukufuna kuti mpingo wanu ukamve ndikala nkhule moona kuti Yesu Kristu kudziko lapasi manda ake kulibe ngakhala anthu ena anamanga ti manthumbira malo amama songana ati manda Yesu kulibe Yesu anauka ndipo ali ndi moyo ndipo ngone kuti akufuna so anthu kuti abwera nkhulupirire akhaina moyo monga yali ndi moyo koma chifuna kuti chofuna ndrama monga alonda anaandira ndrama tinawoso azirumika mbiri amene akutseka mana nkhulidwa awo amalalika ngati Yesu sanafe maphunzidwa amaphunzitsa ngati Yesu sanafe machitidwa awo ponga treat anthu okhulupirira amadzipanga iwo special ngati iwo ngwansembe pamene wansembe wamkulu ndi Yesu ndipo akuti ino inuyo ndinu mbadwa zosankhika ansembe achifumu pamene akambano za anthu onse okhulupirira kuti taovala udindo ali Yesu akupereka nsembe pamaso pa Mulungu ndi timafuna ndithu tilekere pamene pokwa lero kuti no mawalino timalizitse tipemphere Ambuye mukwezeke mutamandike Mulungu wamphamvu zonse amene mumalankhula bukhula Yeremia 23 verse 29 kuti kodi mawanga safana ndi nyundo mawanga kodi safana ndi moto umene umanyeka Ambuye mawanu anayo mphamvu monga mumalankhula kuti mawanu ndama chita Ambuye ndikupemphera mudzina lanu Yesu kuti mupitirize kulankhula komaso kuphunzitsa mkati mamitima ya abale komaso alungu mudzina la Yesu tapemphera.